Leka nsubire kubahereza mwirewe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanye bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kwa yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya rero tugiye kubageza ko amakuru agezwe komunikano kanya akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane ko bibera imbere mu butegetsi we no mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Imbere yuko kandi tubageza ko ivyaya makuru reka mbibutse gufyonda subscribe canke sabone niba mutari mwafyonda kugira ngo mutoje mucikanwa nayo dushikiriza kandi musangize ari makuru bagenzanya aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi irya nino mu karere ndetse no mu makungu ya kure. Uti kuva kera mu bihe by'urugamba kudakunda gusayangana mu maso y'abana bariya ugakunda insinzi nubwo yashimigwa abandi ibikorwa vye kenshi atuma amaboko ye batabone gutuma amaboko ye bataboneka mu kwirinda ko mwasamenye isoko ry'amazi agize ibahari n'ibindi bitandukanye ndetse no mu mvugo yiwe yageze ati ibanga ryawe nizo nguvu zawe na kare ukunda guhambara nturamba. Uwo numwe ngo mu mikenyuro Usena Jabu byakoresheje yahoze arongoye umugambwe CNDD FDD ariko ngabazi politiki y'u Burundi bakemeza ko atigera ava ku burongozi bwo umugambwe gushika n'ubu nubwo abaseruka aba ari abaseruka ari abandi abazi biriko birabera muri CNDD FDD bo ngo bariko barabitahura neza cyane. Tugiye kubageza ko imwe mu nkuru ijije kudushikira mu mwanya mutoyi uheze y'ivyabereye mu gihugu cha Angola. Tuze kubageza ko amazina yamwe mu bategetsi bakomenga mu gihugu cy'u Burundi harimwo abagiye ku mugabane wa Aziya bagahurirayo n'abandi bategetsi batakorera nga mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ibindi bitandukanye. Sivyo uyu munsi gusa uko burongozi bw'umuhari CNDD FDD bwagiye burahinduka benshi baguma biteze ko ariwe ashikiriwe gushika ku burongozi bw'umuhari ariko bakaba babona ahaye abuhaye uwundi kubwiye ngo Hussein Rajab yamye avuga ko kurongora canke gutunga ivyumviro vyubaka atari ngombwa ko ugaragara kwisonga. Uko niko vyagenze kugira ngo Petero Nkurunziza kandi amenyekane mu Burundi no mu karere mu mwanya muto kuva Hussein Rajab amufatiye ukuboko agatangura ngo kumwereka inshuti n'abagenzi. Ni henshi babonetse bari kumwe bikabone kumengo ni Rajab yerekeje Nkurunziza hageze gutera umukono ku masezerano runaka akaba ari Nkurunziza asinya kugeza aho byasamiranye ko ariwe mukuru muri uwo muhari. Ariko kuba bari bazi ivyo muhari bari bazi ko Rajab nk'umwe mu ndongozi 9 zashinze umuhari FDD mu mwaka w'1994 wemeye kwakira Nkurunziza ku rugamba mu mpera z'umwaka w'1996 kandi akongera gaha amabanga Nkurunziza muri komisare yo kwigisha no gukundisha umuhari ariwe yakoze ibishoboka byose gushika Nkurunziza abaye umukuru w'igihugu mu mwaka w'2005 kuko ngo vyarabonetse ari Rajab ahagarariye imyiyamamazo mu gihe Nkurunziza yaboneka nk'uyikanye. Ni naho rero havuye ko ngo Nkurunziza yita Hussein Rajab ko ari se wiwe wa politike. Abegereye Hussein Rajab bakavuga ko mu bukomezi bwiwe harimwo ubuhinga bwo kwiragiza amakuru akemerwa naho yo barayo gusamaza kuva ubwiwe akwiragije inkuru zivuga ko yagandaguwe benshi baravyemeje ko ari vyo ariko gushika uyu munsi ntiharamenyekana uwamwishe ubwiwe bwaminwe yiciwe he ntawuza baryango bamwegeranije ntawuzi iva yiwahiri uruvyina ruguma ari yarapfuye. Imwe mu mvo zatumye ngakora ivyo kwari ukugira ibizoba bizitwe ko atakuboko abifisemo nk'uko amakuru ajeje kudushikira muti rero kuki tubazaniye iyi nkuru reka tuze tubageze ko ibindi birabana n'inkuru benshi bita uruyeri ku rwenge abari mu gihugu cy'u Burundi rero mu buseruko mu manuko mu buraruko mu burengero mu bisagara bitandukanye bigize igihugu abari hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi nko mu karere ka Afurika y'ubuseruko ku mugabane wa Afurika ndetse no makungu ya kure mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Ubundi ibi vyose twababwiraga imbere reka tubibandanirize ho gato mu mwaka w'2015 Hussein Rajab yinjijwe ibohero rikuru rya Mpimba. Ashitse mu Mpimba yarabaye imyaka itari mike. Mu mwaka w'2015 rero nibwo Hussein Rajab yatoroka iri bohero. Asohoka mu ibohero rya Mpimba kimwe mu bihugu vyegeranye n'igihugu c'u Burundi. Indongo zacu zarasavye Rajab ko yoba naruhukira muri ico gihugu nk'umushitsi wabo w'iteka, kuko umukuru w'ico gihugu yarasanzwe ari inshuti ikomeye kandi ya Hussein Rajab ya hafi. Ariko ntivyakunda kuko Hussein Rajab ngo yari yamaze kwemerera undi mukuru w'igihugu co kiri kure ho gato y'igihugu c'u Burundi, kandi asanzwe ari umugenzi we w'akadasohoka ko ariwe azomwakira. Ariko yemera guca muri ico gihugu kuramukanya na mugenzi we imbere y'uko abandanya urwo rugendo. Amakuru y'ibanga akavuga ko Hussein Rajab yashitse mu gihugu ca Angola kwa Joao Lourenço. Joao Lourenço na Hussein Rajab bafitaniye ubushuti bukomeye cyane bivanye n'amabanga adasanzwe babikiraniye. Hari kandi andi makuru y'ibanga adasanzwe twarayitoronse ku ruhara rw'ibanga ngo rwa Hussein Rajab mu bikorwa bimwe vyo mu karere. Uko yabigenjeje rero kugira asigurire intagwe kaza za FDD uko zigiye kuzobana nabo bahora bagwana biciye mu biganiro, akongera agasigura leta ya Domitien Ndayizeye ko hari ivyo hinyanyurwa mu masezerano ya Arusha yarateye uko mukono mu mwaka w'2000, akaba ariho havuye amasezerano yo guhagarika intambara yiswe Accord Global yatewe ko umukono mu mwaka w'2003 hagati ya CNDD FDD na leta ya Ndayizeye, ngo vyatumye makunga ashima ubwo butwari bwa Hussein Rajab gushikaho bamwe aho mu bumwe bwa Afrika bari bateguye kumugira umuhuza muri Sudani biza guhagarara ari uko apfunzwe. Wa masoko yacu mu gihugu cya Tanzania hari uruhare rudasanzwe mu rwa Hussein Rajab mu kugarura icuka ciza hagati ya Tanzania ndetse n'ikindi gihugu bitavugwa kimwe aho vyahakwa gushamirana. Yisunze kandi ubucuti bwiwe na bamwe mu bakuru b'ibihugu bagize umuryango wa Karere ka Afrika y'Ubuseruko. Hussein Rajab ngo arakoze ibishoboka byose kugira ngo umubano wari watosekaye hagati ya bimwe mu bihugu bigize uyu muryango usubire kunaguka. Nkuko amakuru abivuga, ukudahuza kwa bimwe mu bihugu byo mu Karere ka Afrika y'Ubuseruko vyatumwa bimwe mu bikorwa vya Hussein Rajab ndetse n'ibindi vy'umuhari ndetse n'abandi bose bafatanyaga bicumbagira kuko ivyo bihugu byose ari cyo byafasha mu bikorwa vyiwe. Ngo nta gitangaje rero kubitavye amanama ya Hussein Rajab yabera yigeze kubera mu gihugu c'u Buganda, akabera mu mazu imwe mu bategetsi bakomeye cyane muri ico gihugu. Kuva rero bahavuye babona ko Rajab yahuriza hamwe abategetsi batandukanye kandi bakomeye babarizwa muri uyu muryango wa Karere ka Afrika y'Ubuseruko. Mbere hari na hamwe ngo abakuru b'ibihugu bahereza bamwe mu bagenzi b'abakadasohoka kuje kubahagararira muri ayo manama. Ngisho yabonetse cyane yabaye ya Joao Lourenço wa Angola, vyavuzwe ko ari we yari umuhuza, ariko amakuru akavuga ko yasurutse mu kibanza cya Rajab. Ahandi hariko haravugwa ukuboko k'uyu mugabo ni mu biganiro vyahuza bimwe mu bihugu kandi bishamiranye kuri ubu mu Karere ka Afrika y'Ubuseruko. Amakuru akavuga ko igihugu ivyo bihugu bifitaniye amabanga akomeye cyane n'u Burundi kuva muri kahise. Amakuru akavuga ko kandi nk'uko Rajab adapfa kuboneka ari nako n'uwahoze arongoye icyo gihugu kimwe mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Ubuseruko atakiboneka, bose ugira barahevye politike y'ibihugu vyabo, ngariko nibo bene ibiharuro bikomeye nk'uko kandi bari basanzwe ari inshuti zikomeye kuva kera. Amakuru adasanzwe dukura mu biro kandi vy'iperereza ry'u Burundi nk'uko vyadushikiye akavuga ko urugendo rw'umukuru w'igihugu Vincent Ndayishimiye mu gihugu cya Zambia rwoba rwarategekanijwemo guhura n'undi mutegetsi w'ibanga akomeye cyane. Ivyo kandi bikemezwa n'umwe mu Barundi baba muri ico gihugu yahoze ari mu bari bajejwe umutekano wa General Gaciye Ubwenge Poncier, ahavuga ko ico gihugu camenye ari akarere benshi cyane mu basendede FDD bakoreramo. Hakaba kandi hari amanama y'ibanga Barundi benshi bagiye baritaba akoreshejwe n'abandi bategetsi muri icyo gihugu. Nubwo bitaremezwa neza, biranugwanugwa ko iki icyahuje Ndayishimiye n'uwo mutegetsi harimwo uko ufatwa ingingo yo kugurura imbibe z'u Burundi buhana n'u Rwanda, hamwe n'amasezerano ashobora guterwa k'imikono hagati ya bamwe barwizatunga bariko barategura kuzana imitahe mu Burundi mu gisata cy'ubutare. iruhande ya Ndayishimiye kandi hakaba ari n'undi mutegetsi w'umugambwe Sende FTD ukomeye cyane yakoreye urugendo hanze y'igihugu yoba yaranabonanye nundi mutegetsi wo mu gihugu cya Tanzania nyene mu gihugu kimwe cyo muri Asia tugitohoza umwidondoro wiwe nico babarayaze gusa makuru adushikira akavuga ko ho baramenyekanye ko hari ubuhinga bwo kumviriza ibivugwa kuri telefone zamwe mu bategetsi b'u Burundi kuvubwo rero nibwo bamwe bace bafata ingingo yo kuvugana imbona nkubone nabo basanzwe bakorana. Hari kandi umwe mu bahoze bacungera umutekano wa Hussein Rajab ashinze naye ko uko Hussein Rajab akora bidasanzwe yatubwiye ko bigeze kumara igihe bazi ko ari mu nzu y'abamwe muri Tanzania baza gutangazwa n'ukuntu yabakuye kuri telefone kugira baje kumwakira avuye mu rugendo mu gihugu cyo hanze y'icyo gihugu mu nyuma rero akaba ari naho kwibamenyesha icyatumye bikora gutyo ko ari ukubereka ko ibanga mu bikorwa byose ari ikintu gikomeye mu bikorwa nk'ivyo kizera kwizera nuwo murarana nk'uko bitangazwa naba ayo rero akaba ariyo makuru yaragezwe ko ariko aravugwa muri kano kane cyane cyane arabana n'igisata cya politike. Nimuge kandi mu yandi makuru nk'uko biriko biratangazwa irya nino nga mu gihugu cy'u Burundi bikandikwa umenyesha makuru bitandukanye yo bakumbuga ngurukana bumenyi ndetse no muri WhatsApp bikaba biriko biravugwa ko ni abakozi batari munsi ya 40 mu gisata cy'amagara y'abantu hagati y'u Burundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye guhanwa mu buryo bwunguka. Bamwe mu bakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu mu Burundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bajije kuronswa inyigisho rusange cyo gikorwa kikaba cyarabereye mu bitaro by'abasirikare mu Kamenge mu gisagara cy'ubudandaji Bujumbura. Ubuyobozi bw'ibyo bitaro hamwe n'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi bakaba bavuga ko bashima. Abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu bashika kuri 40 bagezwe hanini n'Abanyamerika bakora mu gisata cy'indembe gukura amenyo kubaga abafisi ibibazo by'imbanyi no mu gisata cy'ubuhinga baroronkejwe izo nyigisho zo guhanahana ubumenyi ku bitaro by'abasirikare bya Kamenge biri mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Iki gikorwa gifasha guteza imbere ubumenyi bwacu umuntu mbere yo kuvura neza niko vyamenyeshejwe na General de Brigade Dr Marc Nimburanira umuyobozi mukuru w'ibitaro by'abasirikare mu Kamenge. Kubw'ubuserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi Abanyamerika baronkeyeho akaryo ko kubona ukuntu mu bibanza bifise abakozi bake abantu bashobora kuvura abagwayi kandi bagashika ku musaruro mwiza. Ku rundi ruhande kandi abakozi bacu bararonsa kunguko kuko bararonse ubumenyi kugira ngo bazovure neza byongeye ko na Dr Marc Nimburanira. Umufasoni aserukira igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi yamenyesheje ko icyo gikorwa cyarangwiye kumwumvikana w'ivyo bihugu bibiri cy'abasirikare n'abasivile mu Burundi ubuhinga bwo kuvura neza n'ubuhinga bwo kuvura bushoboka. Lisa G. Parkinson yatangaje ko ubwo buhinga buryo bwo gufasha bwatanguye mu mwaka weze busa n'ubwizewe kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizeye kubukwiragiza gushika mu mwaka w'2025. Urundi akaba ari cyo gihugu ca mbere kironkejwe ivyo vyigwa ku mugabane wa Afrika. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuje cikano nayo dushikiriza usangize kandi ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Numuhuza TV Imana ibahezagire bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.